Valosaka ati au kuna kuli 105. They call me Wily. Shad Brizo ati au aitizo pavirimba. Once again, sana bashi wao watibwachi.
Music production.
Valosaka ati au kuna kuli 105. They call me Wily. Shad Brizo ati au aitizo pavirimba. Once again, sana. Sana, bashi wao watibwachi. Sana.